Kei te whakakoikoinga uri o te wharetoi tapere o Aotearoa i o rātou pūkenga i tēnei wā, kia rite rawa atu nei rātou mo te ahurei FestPAC ka tū ki Hawai'i a te rā marama. Kei te whakarewa wāhanga hō o te karare i tēnei rā nei, e āta mōhio ai tātou ko Waimā kei te haere ki taua ahurei. Nā, i tēnei wāhanga tuatahi nei ka tūtaki atu rā tātou ki tētahi kai whakaari pito matanui. Ka haere atu nei ki te ahurei ki te whakakanohi i te hungarangatahi o Aotearoa. Hei tāne hiahiana ia ki te kawe ake i ōna wheako i toi whakaari, hei toha toha atu māna ki ngā rangatahi o te moana nui a kiwa. Inā rā hoki nā toi whakaari ia i tino whakaaweawe. Kia tahuri ake tātou.
Kei tauranga moana ko te whare o te ahipau tū. I reira takoto ai ko te mate he tohu whakamaumahara mō Poroaki ki tētahi auna tuahangata.
Iau i tupuana i, mate taku tuakana i te mate pukupuku. I runga iau a huatanga ka heke mai a taumahatanga.
Nā roto anō i te pōuri ka kite he māramatanga. Ngā mahi toi whakaari kapahaka hoki.
Ko tōku māma ka tono tono i kia mahi e i te, te whakaari i ena maitaua wā tonu kua tipu.
Ko te ingoa o Merrit-McDonald kua rangonatia whānuitia i te rewanga ake o te kiriata muru i te taha o ngā whetū tarake o te ao toi Māori pērā ia Cliff Curtis me tāmeti. Nā kua taitewa mō te rangatahi nei kia para i tōna ake ara. Nā ona pūkenga maha nō roto i te ao toi whakaari e kawe nei e ia ki te kaupapa o FestPAC, hei te marama o hune.
Ko tēnei te tautuatahi ki te whakaurungia te ahuatanga ki ngā rangatahi. Nā reira, he haipapa nui kei mui a hau.
He oi ko te kaupapa matua o ana kōrero ki Hawai'i, e hāngai ana ki tōna ake tupuranga.
Ko tōku tino pirangi ki te kawe atu ngā, ngā huatanga o te, te taumahatanga hinengaro a Wairua hoki, a whānau o tira a tinana, te whare tapawha au a huatanga ki, ki te ao.
Hei oranga ngākau hinengaro mō ngā iwi putanoa i te moana nui a kiwa. Ethan Onerua, Te Karere.